Wayisusizoyimela. Wayisusizoyimela. Ngiyakubonga delela. And ungalingi ujabaleka. Ushisa boys ngiyatshela. Sokuthoba somyatshela. Zame ze Grover Lounge Stedela njengozo la madoda ipele Jimbo topotela Kshelela njenge potela Le dabi ya yehlela Nale industry it's so easy Mpeta masocha imusayche Maunombono kibele chain Somyatela Ongpete zame ze Grover Lounge Stetela njengozo la madoda ipele